This is the podcast about nothing.
MaKhumalo, I think in Abona we season 7 gets me no MaKhumalo and MaNgwabe abananda banam. So ngangi kuluma vele ngoba angiboni vele into abayenzayo ukuthi why mina ngingilale lapha endlini nginganayo into engizoyidla ngikazi ukuthi ngizodlana if ingatshelanga umacela ukuthi okay even noma yini ngingamtshelanga ukuthi okay mine now I don't have into engizoyidla
yeah
kodwa but uMakhumalo akaze ukuthi ngikuthi mina guys angifuni ukwenzela iTV no akufuni ukwenzela iTV asiphileni ireality ake si reality show le asiphileni ke guys if ungangifuna ungifuni not singawa seqhema amakhamera uzozenza umuntu ongithandayo umayeni mina nomacele ibona oma bami engingasho ukuthi bangisupportile kakhulu umayeni ngeke ngahlala naye kakhulu ngihlalele nomayeni kakhulu nomacele ngahlala naye so lethu le ay angifuni qamba manje
MaNgwabe nomacele
uMaNgwabe noMakhumalo
MaKhumalo sorry
yes angifuni qamba manje sho angifuni ukuba praise phambi kwabantu no ngeke ba praise angiboni lutho
do you like maybe no is that why they like maybe don't show up for you as a support about like ezuma
khona la naxabana khona mhlambe perhaps
kizo singbangani nabo guys asikazi abane nabo angazi angikhumbula uMaNgwabe ngifikile kwakhe khona uanti oyigada kwakhe ke so ngamfika athi enze iphe nelonto zasineke kenze ti and then ngadla irole ngoba siko angisithandi siko ngasho irole ha kwabe indaba engakho
please don't know irole
kwatshela ubaba ubaba uzokuvumela baba
wali
ngen role elilodo wathi usine ufike kwamadli role lami lomphako ngen role guys
doesn't go of condone bese ubhlele
guys guys iko ngaba khons ayibuza tsheya ave kuye khaya mina angikhona ngani ikhaya la uthi
we are khethelo ukuthi fanele udlene
hey
that is crazy
the fact that it propose kubaba irol
ngegron kwathi
manje ubaba fanele athinde
kulo baba okay baba ngengiphinde ngene kamntwa kankosikazi wakho ngizwe sine kwancane ngoba bathe esineke nangathi ngiphinde ngene ngoba even mengidla into kusho ukuthi mengathatha ifruit kuzokhuluniswa ngathatha ifruit how guys yo I'm thinking of MaNgwabe shem
is it cover man
sad mina into may better than ngayikhuluma ngengomfihla ngiyongiyele nale no I can't.
So like manje hey Aisham that hey bo.
It's the bottom the lane and that said I felt quick and clear
outside there outside that dance then
how the pin pay get on with.
Choose when I would finally use a sink one day as requested as told.
It was good on it. Because it's almost like oh no. Oh my god. It wasn't a role per se. It was Ido Wyatt.
Oh my god.
Because according to the time, they clearly said, who gave him a pull in Russia's life? And it started very bad.
Yeah,
there's understanding.
Yes.
But you all died.
Right. What could I complain about me anyway?
What's it, fam? I'm interested to know.
I want to know. Okay, what is it? I'm going to go to the next
one.
Sure.
Though that's hectic, guys. Ama dynamics of having different mothers with different personalities umuntu naye ushaye isacathulo se role uthi kwami adliwa i role
what can they all one brand each club
yeah and each to their own kunzi
this is the podcast about nothing with your host Leo Black the unfiltered fool and his